akavuga ati akajya yigisha ibintu nawe atagira ubundi tunyuriremo muri make ibintu wiga warabigerageje cyangwa ni ugupapira